Radio Public Africaine. Radio Public Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Kuri mikro muri kumwe na Ines Gakiza.
Turi ku munsi wa gatanu ugenekezo rya 31 Ntwarante umwaka w'ibihumbi bibiri na 2023 mwiriwe canke mwaramutse kaze muri aya makuru ya nyuma y'ukwezi kwa Ntwarante akaba ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ibimenyetso by'ubusuma bw'ibifungurwa mu mabohero biratanguye kwigaragaza. Hari umunyororo w'ibohero rya Murambya yafatanywe ibifungurwa agiye kugurisha ibifungurwa avuga ko yahawe n'abarongoye iryo bohero. Aborozi b'inka bo muri Songa baridoga ko leta irikiryama ibagurira amata ku mahera make, amata iheza yo ikagurisha ku giciro kiri hejuru. Murano makuru murabyumva mu kiganiro dukingira ibidukikije, naho tubabwira ibijanye n'ubukene bw'amazi meza hirya no hino mu gihugu n'icokogwa kugira ayo mazi ashikanwe hose mu gihugu. Aya n'ayandi ni mukanya kazi. Nongeye kubaramutsa, duhera no makuru mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Nzigo Viateur umunywanyi w'umugambwe CNL muri komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga yafashwe bunyuruzwe ku munsi wa gatatu n'abakozi bivugwa ko arabiperereza. N'ubu nta n'umwe wo mu muryango wiwe aramenya irengero ryiwe. Mu busho bwose bararondeye ariko barabura, bafise amakenga kubijanye n'umutekano w'uwabo. Amakuru dukura ku Gasogwe avuga ko niyo nizigiye Dieudonné mustantere wa komine Gasogwe yagiye ku rugo rw'uwo munywanyi wa CNL kumuhingamo kuri uwo munsi wa gatatu. Uruganda rwa RPA rwamurondeye ariko ntiyitabye telefone yiwe. Bamwe mu banyagihugu ku mutumba wa Gifugwe zone Musenyi muri komine Mpanda intara ya Bubanza bariyamiriza gatotezo kariko gakoregwa umupfakazi Lucette Tuyishime asanzwe ari nawe nyene umunywanyi w'umugambwe CNL. Kubwo banyagihugu, abategetsi ba komine n'intara boba bariko bararondera uburyo bwo kunigira mu menshi ibijanye n'igandagurwa ry'umunega w'uwo mukenyezi. Ni inkuru twateguriwe na Emmanuel Niyungeko.
Agatotezo kariko karakoregwa umupfakazi Lucette Tuyishime ngo kuba gafitaniye isano n'iyicwa ry'umunega wiwe Lionel Nzoyisaba mu ijoro ry'uwa mbere Kigarama umwaka w'2022. Inyuma y'ubwo rupfu rwagirizwa abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD harimo Timothée Basabose arongoye umutumba wa Gifugwe hamwe na Melchior Ntakiruta umukuru wa zone ya Musenyi amasoko yacu muri ako gace, avuga ko uyu mupfakazi atahengeshanije kugirwa ko iterabwoba kugira ngo avavanure no gukwirikira kirana dosiye ijanye n'ubwo bwicanyi. Ku bantu 15 bavugwa muri urwo rupfu, umwe wenyine batazira Roger niwe yahagaritswe. Aha abantu bakibaza ingene abo bandi bari kuri urwo rutonde batabajijwe ku rupfu rwa Lionel Nzoyisaba yari umunywanyi w'umugambwe CNL. Hagataho nk'uko amasoko ya RPA abandanya abimenyesha, uyu mupfakazi nawe nyene asanzwe ari umuyoboke w'uwo mugambwe urongowe na Gatongwasa ngo ariko aracuratuzwa na musitanteri wa komine Mpanda na Dine Nibitanga hamwe na buramatari intara ya Bubanza Kereofasi Nizigiye Imana. Ibyo ngo bikabonekera mu nama zagiye zirakoreshwa harimo niyo kuri uyu wa kane yakoreshejwe n'uyu mutegetsi arongoye intara ku mutumba na zone Butanuka muri komine Mpanda. Uno munyagihugu yitabye iyo nama aratubwira ibyahavugiwe.
Yakoreshwa na buramatari mu nama. Buramatari avuga ko umukenyezi Lucette Tuyishime ariko arahungabanya umutekano w'intara ya Bubanza ngo bamukorereko. Umva rero ko babandanya bamucoteza bamuhiga ntamahoro afise.
Kubwo abanyagihugu, abategetsi ba komine hamwe n'ab'intara ngo baba bariko baragerageza kurondera kunigira mu menshi ibijyanye n'urupfu rw'umugabo w'uyo mukenyezi, bagasaba nyabona ko ubutungane bwokora igikorwa cyabwo atakuraba iki canke kiriya.
Abanyagihugu twasaba rero ko ubutungane bukora kuri bose
Kuriyo muruganda kwa radio RPA kwa ajira kije gusubira kurondera Nadine Nibitanga mustantere wa komine Mpanda ariko akaba atitabye telefone yiwe ngendanwa kirawo fasi nivigiye imana buramatari w'intara ya Bubanza we ahamagarira uyo mupfakazi kumusanga kubiriwe kuwa mbere w'indwiza kugira ngo babiganire maze ngo babitorere umuti.
Urakoze Emmanuel Niyunge ko nari nababwiye mu ntango ibimenyetso by'ubusuma bw'ibifungurwa mu mabohero biratanguye kwigaragaza ku munsi wa gatatu w'indwi heze umwe mu banyororo bo mu ibohero rikuru rya Murambya yafatanywe amavuta n'ibiharage agiye kubishora naho yavuze umwe mu barongo iryo bohero yabimuhaye ngo amugurishirize ntaco vyavuyemwo uwo munyororo wenyene niwe gushika ubu afungiwe mu iperereza ahi Murambya. Idu nido na Eric Niyonzima.
Kumutu kata tuenze tuliko tulasota ya neo mnyororo ongi wale kurugia marambia watazira gutwi yafata mitonga ligizuga nifungu kwa zio mwika ugigyo wahero wa mnyororo kawari mwari wa mwe basanzobe meri kwa kujanza ama wakagaruka ama kura vayo mnyororo yafata wa minyeshaka wa mnyororo yafata ngibidi wa mavuta hamwe ni mfuko wa uvira wa gira kumirungutano siwi haragi ugiso kujacho ayo marambia liwanda nyari minyesha wa mnyororo jira janyizwe fungu kwa kubika basanzwe babikirinde vyibwe bivuye muri iryo bohero kugira bashobore kubigurisha vyagwiriye iruhande y'ibyo amakuru avamwe ibohero kuri rya Murambya amenyesha ko zitari rya mbere busuma nkubwa ko bifungurwa bukogwa bavyama bijanwa kugurishwa hanze y'iryo bohero mu gihe abanyoro basanzwe bahabwa inica n'ikizi ikivugaje muri ivyo vyose nk'uko isoko rya shibandanya rimenyesha nuko uwo munyororo ivyo bikorana namwe mu bayobozi b'iryo bohero ubudo makuru tutake cyane muri abo akaba ari witwa Emmanuel ashinzwe ubiko muri iryo bohero nyene igiteye amatsinda rero gushika ubu kikaba ari uko uwo munyororo yafatanwe itonga yatawe muri yome afungiwe mu gashuki pereleza mugihe abo bivuga ko bamutuma bakidegenza uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka uwashinzwe ubiko bw'ibifungurwa muri gihohero kugira gire icashikirije kuri ivyo.
Urakoze Eric Niyonzima. Abanyamitahe kizigenza bibitarokira basaba ubutungane gukura ibitarokira mu dosiye y'ifungwa rya muganga Christophe Sahabo yahoze arongoye ivyo bitaro yashengejwe na parquet ya Muha. Umushingi wa manza Gustave Niyonzima yunganira muganga Christophe Sahabo ku rwego mpuzamakungu avuga ko mwikete abo banyamitahe bandikiye sentare nkuru ya Muha berekana ko abayobozi fata kibanza mu nzego z'ibyo bitaro bivanga mu kazi k'ubutungane kandi amategeko atabibemerera. Kurikira umushingi wa manza Gustave Niyonzima.
Ejo hahise itariki 30 zo kwa gatatu mu 2023 abanyamitahe kizigenza bitabareza actionnaire majorite barandikiye ikete umukuru wa sentare nkuru ya Muha bamusaba yuko ibitaro kira hospital vyovanwa mu dosiye RP 44-37 iyo nayo isanzwe iraba itungwa rya muganga Christophe Sahabu yashengejwe na parke yaho nyene muri Muha. Muri iryo kete abo banyamitahe kizigenza basa n'abadomakuru toke ukuntu iyo dosiye nyene isanzwe ipfunze muganga Christophe usanga harimo abantu bari mu ntwaro fata kibanza rico no kwita direction a ibyo bitaro yifata kibanza no rwego nshingwa bikogwa ko conseil d'administration gwa gateganyo muri iyo dosi usanga bayivangamwo cyane mu kuja gutegeka iyo sentare bakivanga cyane muri iyo dosi kandi amategeko atabibemerera abo banyamitahe cane cane barerekana yuko itunganywa y'ivyo bitaro cyane rifatigwa mu nama ya bose mu mwumvikano ntangere atari ibintu bikogwa n'akagwi k'abantu bamwe canke umuntu umwe bisunza amategeko kandi ko kugeza ubu batarigeze nababona amakosa na hamwe yaba mu buvyegeranyo bitare procès verbaux inama shingwa bikogwa conseil d'administration canke inama ya bose assemblée générale y'ivyo bitaro rero bakanahera za muri iryo kete bavuga bati co no kwita gutwara byifata kibanza turaze kuri ivyo bitaro kugeza ubu biraba ibintu bituma ivyo bitaro vyobandanya bikogwa ariko ntibiraba ingingo ya byose nico no kwita reza fere ku ruhande rero iyo bakora bene ivyo ntibashobora kwangaja ivyo bitaro yabambere y'ubutungane canke imbere y'abandi bantu rero nivyo basaba bati ibi bintu birateye isoni twebwe tubona umenga hari abantu bakoze ibintu tutazi baja kwivanga mu vy'ubutungane rero twe turabasavye yuko ivyo bintu vyohagarara.
abakozi bihinguriro ryitwa BRA rihingura ibikoresho vya plastike mu gisagara ca Bujumbura baratabaza ko amagara yabo ashobora kubangamigwa. Abo bakozi bavuga ko bafise akazu kasugumwe kamwe ku bantu barenga amajana abiri. Uretse ivyo, abo bakozi nta gikoresho na kimwe co kwikingira ivyuka bitegwa n'ivyo bakoreramwo bafise, bagasaba abarongo iryo hinguriro kuraba ingene bahindura uburyo bakoreramwo amagara yabo atarinze gushigwa mu kaga. Ido nido na Marie-Ange Irakoze.
Abo bakozi bakorera ihinguriro BRA Manufacturing rihingura ibikoresho vya plastike y'i Bujumbura biyamiriza ingene bafashwe barenga amajana atatu nkuko amasoko yacu abivuga. Bagiriza abakoresha babo ko babafashe bunyamaswa kuko kubwabo batitaye ku magara y'abakozi b'iryo hinguriro. Kandundura, abo bakozi bavuga ko haciye n'igihe batagira n'ubwiherero ibiheza bikabagora ingene bitabara. Uyu numwe muri abo bakozi abitwiganira.
Tujeje twarete imwe iyo twarete imaze iyinga rirenga yaruzuye dukora igero n'umurango ntitugira ahantu tujya kwitabariza ntitugira aho twogera aho hantu uruganda runini turi abakozi turenga amajana atatu.
Ibibazo abo bakozi bafise muri iryo hinguriro bavuga ko ari vyinshi, bakagiriza umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro BRA Manufacturing ko ari we abapfukamye mu nda kuko atariko arabaha ivyo bagenewe.
Korokane rokanda kumuhindi ndese tera kitere generale aduserukira mu korokane yitwa imana yita jambo ya pote urushenger akabarongo ye kumutara wa mavoko mkana mugi wicho kurundi aratufuka miamunda chaitanyi watuliye umuhindi kushikubu adi yuko tufise ibirato tufise imhuzu tufise maske tufise amaka mugi kia jose rinunda mugi kira nakinaki mugi kira batua mugi wasari nengkulu akura mugi kia shakura kumurangu.
Abo bakozi bavuga ko ivyo bibazo byose babishikirije abatware ariko babiraba irari irari ntibagira ico babikorako. Basaba ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi kuza kuraba ayo bagorewe muri iryo hinguriro. Uruganda rwa RPA rwarondeye Apotre Jean-Paul Manirakiza umuyobozi mukuru w'ihinguriro BRA Manufacturing inyuma yo kumwidondora no kumumenyesha. Ico tumuhamagariye yaciye aducira ku murongo wa telefone.
Aborozi b'inka bo muri komine Songa mu ntara ya Bururi baridogera ishirahamwe Letri yo mu Kiryama ko ribagurira amata ku mafaranga y'intica ntikize. Ni mu gihe kubw'abo borozi iryo shirahamwe ryo rica riyashora mu Rumonge aho bavuga ko bayagurisha umurengera. Abo borozi basaba abajejwe intwaro kubafasha gukurikirana ico kibazo baravye uburyo bakoresha n'ubuzima buzimvye buri mu gihugu bari bakwiye kuronka akarusho kuri urwo rudandazwa. Uyu ni umwe muri abo borozi yaganiriye na RPA.
Twebwe abarozi kuri turashikaniye ikibazo gikomeye na Leta y'i Kiryama. Iyo Leta y'i Kiryama niyo igura amata yo muri ako karere kose. Iriya kiro y'amata ishyushyu tugura ku mafaranga 800 cyangwa 850. Mu gihe nabo baca baza bakayashora mu Rumonge. Iriya kiro bakasaba rigurisha 800 bakayashora ku birometero bigashika na mirongo umunani. Ibyo byose bikorwa n'abasankiri aribo bafashije abenegihugu mugabo urumva batabagumiza mu bukene kandi bazi neza yuko ubwatsi bw'inka burazimbye. Turabugura icurutso kigura amahera menshi ikiro tubonye kirarenza igihumbi. Iyumvire rero imiti nayo tuvuza izo nka igurwa amahera menshi. Rero urumva ko umunyagihugu aguma ari inyuma cyane kandi yarazi yuko ayo mata yayakuyemo ikimufasha. Tugasaba kujya umukuru w'igihugu undi rwakomerera ati umurimyi ntahabwe agaciro ibyo yimbe bigurwa amafaranga akwiye. Tugasaba yuko n'ibiburiro byo bitere ry'amata babisobanure amafaranga 1,300,000. Kugira natwe turonke amahera tugura icuruzo n'ubwatsi bw'inka murazi yuko inka zirira mu nzu zitagituruka ntituruke. Rero turasabye ababijejwe n'ukuri badufashe bagarukira agateka ku murimyi n'umworozi.
uruganda gwa RPA gwarondeye ngenda kuri yo Damien Mustanere wa commune Songa akaba yasabye abo borozi b'inka ko bomwegera bakarondera uko botorera inyishu hamwe ico kibazo kibahanze. Tuve mu ntara ya Bururi tuje mu ntara ya Ngozi aho muyaga nkuba umaze amezi arenga abiri kiboneka nabi nabi ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Gushika ubu rero akazi gakenera umuyaga nkuba kakaba gasana kahagaze abari batunzwe na bene ubwo buzi ubu babuze ayo bacira nayo bamira. Elvis niyo mwongere.
Bamwe mu batandatu bo mu gisagara cya Ngozi bakoresha umuyaga nkuba mu kazi kabo ka misi yose bavuga ko hakikiri ngo kirenga amezi abiri bakora bahomba. Bavuga ko bitumwa nibura canke icagagurika ry'umuyaga nkuba uretse abadandaza rero bariko bahahombera n'abanyeshure ntiborohewe muri kino gihe bariko bitegurira ibibazo vy'igice ca kabiri c'umwaka w'ishure.
Abadandaza mata yononekara, abasama busheri inyama zirononekara nk'abo gusudira ne bateza mabaho ariko bakoresha amata. Hari abagiye bashobora gusanga no mu ijoro hose amata atabonetse, twari turi no mu bihe vy'ibibazo abanyeshure bariko baraha nakora nagiza n'igice cya kabiri.
Bigoye bikiriko haba mu miryango canke mu badandaza nabo baba bafise imoteri bita groupe electrogene bavuga ko bitabakundira kuzikoresha kubera ubukene bw'igitoro.
N'amantekezi asanzwe akora ibyabo bafise nk'amagroupe electrogene by'amashini zitanga umuyaga nkuba kandi bikaba bigira ingorane nta gitoro kihari ku masoko nta bitoro bihari by'amashini harimo n'ibikoresha esanse. Rero ni ikibazo n'uruhombo abantu bakwirondera
abo banyagihugu bo mu ntara ya Ngozi basaba ishyirahamwe Hejidozo gukora ibishoboka byose rikabaronsa umuyaga nkuba. Bavuga ko n'imiryango yabo igiye kwicwa na kigoyi kubera ikena ry'umuyaga nkuba. Mu nama Emmanuel Ntatusanze yakoranye kuri uyu wa mbere uheze n'abanyagihugu bo muri komine Ngozi mu nyubako y'amanama ya komine, icyo kibazo cyarabajijwe. Ntatusanze Emmanuel Buramatari w'intara ya Ngozi yabamenyesheje ko icyo kibazo akizi ko kandi yakivuganye n'abajejwe Rejidezo, abizeza rero ko kizoba cyatorewe umuti mu misi iri imbere.
Ahandi umuyaga nkuba ugumu ucikagurika ni ku mugwa mukuru wa komine Mabanda intara ya Makamba. Abanyagihugu baho bavuga ko biteze uruhombo rudasanzwe abakora imyuga ikenera umuyaga nkuba. Eroge Divin Remesha.
Ikena ry'umuyaga nkuba rirabangamiye bamwe mu banyagihugu muri komine ya Mabanda. Biturutse kuri iryo kena ry'umuyaga nkuba, abo banyagihugu bamenyesha ko abakora imirimo ibukenera buri munsi batakigirayo bacira nayo bamira. Abo banyagihugu bamenyesha kandi ko uko iminsi igenda ariko bitera vyunyuka ibijanye n'ikena ry'umuyaga nkuba.
Kale umucumi kuminani jaraba wenda biri watana kushumia rine hai usafua mataya kumaho hako mwako tuyo mwaka nami sati kutafuga na alabia kakaru alabia kakaru
kumwako heze yara chika gulika mungawo ni ya agenda chaani yara chika kachagaruka na hisa haya hera mungawo uye mwosiru osu kahera ata matara wanetu
bafatiye kurombo wange na bandi bagenda bagira obanyangi huku basawa wabijejwe kugira icho bakoze kugira ngo ikibazo chike na jumu ya ganguba gitore gwinyishu.
Erupia
ubu naho n'umwanya w'ikiganiro dukingira ibidukikije. Kuri uno munsi turabira hamwe uko ikibazo cy'ubukene bw'amazi meza cifashe mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Muraja kumva ibyifuzo by'abanyagihugu batari bake hamwe n'icokogwa na leta ngo amazi ashobore kugezwa aho hose bayakeneye. Ikiganiro mwateguriwe kandi mushikirizwa na Onesime Dushimagize.
Dukingire ibidukikije
ni kiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko y'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima.
Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Pivika Kitene ijwi ry'abanyagihugu.
Kwigenekeza rya 2022 ntwarante ni hamakunga himbaza umuti wahari wa madu
ukabatanguye guhimbaza mu mwaka w'1993 inyuma yaho wemejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni kwa 2022 Kigarama mu mwaka w'1992. Uwo munsi nakajya kukwibukanya ko hakiriho ku isi abantu bangana n'2,200,000 bataronka amazi meza byoroshye. Kubw'ishyirahamwe mpuzamakungu ni uwo munsi no kwigira hamwe ingingo zofatwa kugira ngo abo bose bari mu ngwara z'ubukene bw'amazi meza bashobore kuzivamo. Mu kiganiro dukingira ibidukikije cy'uno munsi turaje kumva ko ikibazo cy'amazi cifashe mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Turaje kumva mu banyagihugu muri izo ntara icyo basaba leta ku kibazo cy'ubukene bw'amazi meza kugira gitorerwe inyishu. Jewe nabateguriye kino kiganiro ndewe nezime dushimagire ndabahaye ikaze. Urugendo rwo gusuzuma uko ikibazo cy'amazi meza cyifashe mu ntara zimwe zimwe z'u Burundi twarutanguriye mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Ngozi. Abanyagihugu twaganiriye nabo mu gisagara cya Ngozi bavuga ko bataronka amazi akwiye kuko akunda gukama bagahitamo kujya kuvoma mu mwonga.
Mu bisanzwe amazi akenshi ari Ngozi ku Muremera arahari, imbwa ingorane yayo ni uko aguma ku murango ugasanga ntayahari, ni amazi aza mu icyaro gusa. Naha kaza ku murango nawe ugasanga kumaza undi mwanya acika. Twasaba yuko babijejwe boturonse amazi akwiye kuko nk'ubu arinze acika arimo urushana nk'uko muco wa kibazo kacagenda rwose rwose yamutaya ashobora kuronka. Ikindi ni uko ushaka kuvoma neza amazi akwiye gukoresha ku murango wose ni ukuyavoma mu icyaro. Ahandi hamaze gucanga akamara kuvoma amazi arakunda gukama cyane. Ya kandi rwose ni ukuvuga nshobora kuyareka nayandi makaryi. Aya makaryi usanga haguma mugabo twereko twabashaga kuyareka nayandi makaryi. Kandi nawe bakagenda kuyareka mu mwonga bisa amatuku ni kacoja kuvoma yo kubera ko makaryi aba yakamye.
Tukiri mu buraruko bw'igihugu abo mu ntara ya Kayanza bavuga nabo nyine ko bataronka amazi meza ku rugero rushimishije. Bavuga ko batari bake bakijya kuvoma mu isoko. Ibyo babona ko ari ugusigara inyuma y'amajyambere.
Amazi dukoresha turayaronka ariko twavuga ko turayaronka ku rugero rushimishije kuko aragira igihe yabura bivanye n'uko imiringoti yazana iba yononekaye. Muri icyo gihe turashobora kuyabura igihe kinini tudafite amazi. Umuntu niyo avuga ngo turayaronka bikwiye kuko hariho ibihe bimwe bimwe usanga tutaronka. Iyo kongereza kuko ikuraraba uno munsi abantu baguma bagwira byumvikana yuko n'amazi atakenerwa ku bwinshi. Bamwe bamwe baracyavoma mu mwonga aho twita mu isoko ku mva z'uko badafite uburyo bwo kuyegereza mu mihana yabo. Ariko hariho ikindi gice cy'abantu bakoresha amazi yatanzwe n'amashyirahamwe kera. Ariko mu nyuma aya mashyirahamwe arakuramo akarenge, ubu rero akurikiranwa na leta cyo bita regi kominali. Regi dezo kominali ni ukuvuga akurikiranwa na komine. Ayo rero afise bake kuko si bose afise uburyo bwo kuyiyegereza mu mihana. Icyo dusaba kuba kivoma ayo mu mwonga ayo mu gasozi turakeneye ko natwe tworoswa amazi meza mu mihana yacu tukaza tuyavoma tutarinze guca umukura. Kiba byiza gusumba abafite ayo mu mihana ntagakwiye ntagakwiye kabisa aracyari make. Icyo dusaba ni uko leta yofasha ikarondera ayandi masoko avamo ayo mazi hanyuma agaca iyindi miringoti kugira ngo abantu bayarone ku rugero rukwiye. Nabo bavoma mu mwonga mu gasozi nabo babonereho kuza baravoma amazi abegereye.
Kuri icyo kibazo cy'ubukene bw'amazi meza igisagara cya Bujumbura ntigitandukanye cyane n'ahandi twumvise mu buraruko bw'igihugu. Twaraganiriye nabo makarti ya Kamesa na Gasenyi. Uwo munyagihugu wo mu Kamesa akavuga ko naho babubakiye amabombo bitababuza kujya kuvoma mu mwonga ngo kuko bishikaga ke ayo mabombo ugasanga afite amazi.
Amazi turonka byoroshye wendagoye nayo rejide yaduhaye turinze kwigurira amatiyo adushikiriza muri karitsiye mugabo ntikaronka byoroshye kuko araka mu mwanya munini. Sinumva ko akwiye kuko urumva ntaboneka ntabwo dusaba kuba yaduha tukayaronka iminsi yose. Twagura amatiyo rejide zikadushikiriza ikaduha ntabwo zikadushikiriza turinze kugura amatiyo
naje bakide cyane cy'amakimani manini amatwa ari aho abone mu mgawo ntaboneka igisera guhera tumaza bane kuvuga na ati cyo biki ya marobine cyangwa gusaba umwonga bakanyosha tukakurekera du yadu etero inicio yo temuka na kajyanga mazi yo nicyo dusaba
bende aderereye mu gasenyi ka presidence naje n'ikibazo naza rakunda gucikagurika naza gucikagurika naje hydraulic regidezo naba bene yo gwele hakuri container na haramenshi yabaye ko ntere sangwa we mafanga ngo amajana munane na shanindwe ukabo amaze nyine gukahara kuko nishi mbele bamwe hatabwo sha presidence baya kwegeje ya regidezo yamaze ya kami hariho ahantu bitanga kwa musafiri naho cyo kwa gwenda maze siyo sukari neza cyane sanga mota n'ubushanga shanga sanga bene igihugu batonze sanga ari benshi kujya gukona kugira abantu bidazine z'amazi bwana za gushyira muhira usanga bigorana tukaba dusaba leta mu gihe ari nibyo bakadukura batubwiriza amazi duhanikiye baba amarombo rusange ya leta abiri kwinjira ko leta itanga imibyukiro kugira ngo duhabe ntitwobura amazi mu gihe tukirindiriye
turi kutuganira ku kibazo cy'ubukene bw'amazi abantu bakoresha twarakubitiye n'umumanuko bw'igihugu dutangurira kuganira n'abanyagihugu bo muri zone Minago iri muri komine n'intara ya Rumonge bavuga ko bakoresha amazi ava mu binogo birebire bimba mu kuzimu ariko ngo ntabwo aba ari meza kuko afite akamoto kabi
muri zone yacu ya Minago ikibazo cy'amazi cyarabaye indanse cyane rwose uretse no kuvuga ngo turayaronka cyangwa ngo yanakwiye muri rusange nta mazi dufise cyane nibaza yuko ari ayo leta yatanze mugabo iyatanga kera ibisagara bitaraguka nk'akarorero nk'igice kiri haruguru y'ibarabara muri zone Minago nta masi y'amazi ihari ni ukuvuga bakoresha amazi y'ibipompero amwe bapompa ava mu kuzimu ayo nayo ni amazi mabi cyane anuka ata muntu yoyanwa naho yoga aranuka urushanga mu ncamake ni uko bimeze amazi ntayahari hari n'abavoma ayo mu nzuzi zitemba nka Rugata Ngonya n'izindi bakivoma ayo mazi bakiyakoresha mu bijyanye no kumesura abenshi mbere usanga niyo boga ni nayo bakekesha amazi y'inzuzi zitemba ni ukuri icyo dusaba cyane cyane komine ya Rumonge ni uko yoraba ikibazo cy'amazi muri zone Minago kuko biteye isoni biramaramaje cyane tubasaba yuko yoraba igatanga amazi meza kuko abantu bararushye ahantu bajya kuvoma amazi yo kunywa ni kubirometero byinshi
aho nyine mu bumanuko bw'igihugu twarakubitiye no muri komine Byanda iri mu ntara ya Bururi abanyagihugu baho bavuga ko bakivoma kure y'imihana yabo amazi yo mu masoko iyo imvura yaguye ari nyinshi ayo mazi ngo ahinduke igishanga iyo hageze mu cinaho izuba ryaka cane ayo mazi agakama bagasaba leta kuregereza amazi meza
kimereye mu ntara ya Bururi muri komine Byanda ariko n'amazi dukoresha sinumva n'ukuntu nabivuga cacava muri y'amazi yo mu dusozi amwe ya kera udutusanga twarabaye ukuntu imvura iguye haza imicafu usanga ariko harazamo ibintu by'inombe ipfu abanyagihugu tugapfa kunywa twabuze icyo dufata n'icyo tureka ngo yakongererezwa bakanasanura tukaraba uko byagenda kuko tubasa n'amazi mabi cyane abanyagihugu nabo dufata kunywa yuko nyine ntacyo turi buhindure twabuze naho twakwicura bya tako bayahindura yandi yo mutwonga usanga harimo udutwe turimo ingese imvura iguye dupfa kunywa uko nyine uko atabona icyo bubigire icyo dusaba ni uko leta turasa amazi ikayakora neza n'ahandi hoho ni ukuri inzoka zizatwica zimaze kuko abanyagihugu nuko nuko tuzi twa misozi imisi yasagutse ino mu kwezi kwa gatandatu tubatanguye kwaka amazi yose acakama baduhangayika kabiri mu gihe cy'imvura acazamo ibirohe akazamo imicafu tukanywa imicafu acahinduka akaza aripfa gusa hanyuma iyo hagatse mu cinaho mu wa gatandatu amazi yose acakama ko tutari dukenyi duca dukama acatanga kunywa amazi ajya atemba sirakura nk'amazi mu kwicaye n'imvura ije kwa kucinda kugeze hacazamo vya birohe gaca tunywa amazi arimo imicafu twasaba letero ko yoraba ikatwegereza amazi meza kuko amazi meza niyo makara y'abanyagihugu ataroka tunakuza kwamara ikibazo muco bw'abanyagihugu bato bato ego tukasaba rero ko badufasha
dukingire ibidukikije
Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima.
Urugendo rwo gusuzuma uko ikibazo cy'amazi meza ashifashe mu gihugu twarusozereye mu ntara ya Makamba. Abanyagihugu bo ku mutumba Nyange muri komine Makamba bavuga ko abantu 2000 bashobora guhurira ku ibombo rimwe. Uwo munyagihugu abahitwa Buhonga. Nabo ku mutumba wa Nyankara babaho kuvoma batwara umwanya munini cyane kuko bibasaba gutonda umurongo. No kumugwa mukuru w'intara ya Makamba muri Kasinya Burumba abanyagihugu bahangu bakoresha amazi bimba mu binogo birebire. Ayo mazi bakaba bemeza katari meza.
Kizi mu bisanzwe amazi dukoresha tugoresha amazi y'ibinogo kubera nk'amazi yashyize zarahashika amazi y'ibinogo giri yaronke windishi ikinogo nk'ikibetero zitanje sandatu cyona ayo mazi aya hanzi meza kuri amazi nayo gutekesha gusa kwiyoga nayo yamaza kuyashusha.
Ndaruzaniye Berkimasi ajejwe igisata cy'amazi mu ntara ya Makamba avuga ko umugambi w'uko atamuntu iyo bakija kuvoma ku metero zirenga 500 batarashobora kuwushikako. Avuga ko biterwa n'uburyo buke bigatuma kandi n'uko amabombo amaze kubakwa adaheza ngo abungabungwe.
Hari n'igihe usanga hariho ubugizi bwa nabi ugasanga abantu bariko baramenagura inyubakwa z'amazi ugasanga ibyo biri mu bituma naho amazi yari yashitse bigatuma amazi adashika.
Rakeno kiganiro ishyiramo impuzamakungu UNICEF gitaye neza y'abana rimenyesha ko mu mwaka w'2021 2022 by'abarundi bakoresha amazi mabi 54% nabo ntibari bwaronka amazi akwiye kugira abagire isuku nayo 92% ngo nta byankenerwa bari bafite byo gukaraba neza. Ibica bituma bakarigwa n'indwara zifatira ku isuku rike harimo n'inzoka zo mu nda. Ishyirahamwe UNICEF rirashima mugabo ko Leta y'u Burundi yongereza kumwaka kumwaka amafaranga agenewe yo gushikiriza amazi meza abanyagihugu. Mu ntego y'amafaranga Leta izokoresha mu mwaka w'2022 ushyiriwe 2023 aragenewe kwegereza amazi meza abanyagihugu angana rimwe n'1%. Ariko ibikenewe gukorwa muri icyo gisata birengeye cyane ayo mafaranga yategekanijwe na Leta. John Agbor aturuka ishyirahamwe UNICEF mu Burundi asaba ko ubwo buryo bukoreshwa mu gukwiragiza amazi meza ko bwogwizwa na gatatu. Akaba ari hano nshuti bakunze ikiganiro dukingira ibidukikije dusozereye icyo uno munsi. Ndabashimire mwese mwasiramanye natwe one zimwe dushimage tunakibateguriye. Ndabasezeye ndayifuriza amahoro y'Imana.
Cyari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Wow.
ndagukengurukiye nawe wonezime dushimagize no kuri ico kiganiro waduteguriye kandi uhejeje kudushikiriza duce dusozera ko amakuru y'uno wa 31 ntwarane umwaka w'ibihumbi 2023 mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye bakoze abo bose baterereye kugira muyumve inesigatiza nariko ndayabashikiriza ndabike banuye ndabifuriza kugira ibihe byiza aho muherereye.